Nkosi yami, ngicela izibongo zonke, ngicela izibongo zonke, ngicela umbulelo. Bazalwane. Indawo yami wethu Khanya, welcome back to my space. Yes, it is my space. Bethunana sihlaleni sixoxeni sithethe ngezinto ngezinto, create conversation. Bethunana sibone into babantu bafuna ntoni, bafuna ukwenzani bethunana, and just nje have fun kuyo yonke loo nto leyo bethunana. Welcome back, welcome back, welcome back. If you are new, it's your first time, uthi gqi kwezi screens ubone lo sisi bethunana, sithi siyakwamkela, siyakwamkela, siyakwamkela. Please, 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 please subscribe. Don't forget to comment down below so that sikubone into yobana ukhona. Uzibonakalise mani, usibulise. Kuphele unyaka 2019. Oh, bethunani. Yo. Guys, ube mde lo nyaka. Ube mde, ube mde, ube mde. 2019 and ebinzima. I must tell you nyani bethunani. 2019 was very difficult. And it was unyaka nje endisiva into yobana u-exhaust, not only for mna nabantu ngabantu. And what I like is that ke mna ke xa into inzimele imost yabantu, it means ke sise okay mos, siyasurvive sonke bethunana. So this is my last video for 2019. Ever since ke bethunana ndaqala, yho. Qale but 6 months ago, and when I started, andikhange ndicinge ke into yobana i-response endizayifumana ke ebantwini izawuba ngaka. Bethunana ndigcwele umbulelo. I'm gonna keep this video very short. Yividiyo yam yokugqibela for the year, and andibelieve into yoba ndikule ndawo ndikuyo. Ndigcwele umbulelo. I think ke ndizobulela nina ikakhulu family for taking ixesha lenu mani. Sentsho uba yintoni lingaka ndiyithethayo mna, and isupport yenu. Sebenzisa iidatha zenu bethunana, ndithathe nje ixesha lenu nibukele and comment and cheer me up, and nitsho ukuthi qhubekeka sisi, qhubekeka, we are behind you. I don't take that for granted, and I'm thinking to myself, when I started andizange ndicinge into yobana i-response. And when I started mna bendingengomntu wentoba i-following numbers, because I know that in terms of i-social media andingomntu obig kwi-social media. So I was like, in terms of i-following, I won't even go there, I won't even, you know, bother. Even if kukho abantu nje abayi 10 abasubscribileyo, and we keep it that way. So I mean, for me to have about, I think, 406 subscribers and viewing and all is just amazing. When check his new videos, is it above 1k? I'm like, yo bethunana. And I won't lie, lanto iyangcumisa. As much as I told myself into yobana I'm not doing it for numbers, I'm just putting out the content and ndicinga uba ndinayo entliziyweni yam, you know, and I will create whatever and I will come up with whatever, you know. It was just nje i-general, you know. And when I started mna bendinefowuni nje, you know, just the iPhone yam, and I had lento entliziyweni yam. So thank you so much bethunana ngokwendikhareja. Thank you so much kubantu ababesoloko bendibhalela kuWhatsApp wam bethi continue sisi, sibukele. Thank you so much to those who always comment down below, ndifunde kwi-comment section, ndifumaniseke into yobana ye ndiya encourage and abanye bandibecaleni. And thank you so much even to those who have criticized me but constructively, bengandikhrithizayizeli into yobana ndophuke but befuna undokha, bandinika amacebiso abanye. And thank you so much nakwabo ke bebe bathethe behind the back into yobana namani into ethile akayenzi kakuhle, zize ke ezo ndaba zizofika cause abanye abantu keshem ngamagona. And it's fine, you know. I think and I don't even know what to say kule video, but just to say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Enkosi kakhulu bethunana for sticking around. Every time when I post a video, you are there, you like notification gang, you know those things nje. The excitement is ifika into yobana zindenze ndiqonde into yobana mandiqhubekeke ekubuleleni kwam. I just wanna encourage even omnye umntu othi uyafuna iqala into ye-YouTube channel, as long as unayo ifowuni yakho, as long as unayo into intshisakalo apha ngaphakathi eyi-content ocinga into yobana singakumamela ngayo, do it. Just start where you are and ungakulinge uve ii-voices ezinintsi ezingxolayo. Silence all that, uqale. Once you start uzawubona uba mawuthi made a lot of blunders, nani niyayazi because benilapha phambi kwenu. I made a lot of mistakes, ndizenzile izinto ezizititi, but I mean umntu uyaqala bethunana enze loo nto afuna uyenza. So mna ndinombulelo mani, and to my guest obethunana, thank you guys, thank you so much. To those people bendiye ndicele ndithi bethunana, hayi mani, ndicela senze ividiyo ethile ngento ethile, and umntu abe keen, abe excited, and abantu would come ngeetransport zabo wherever esidibanayo, and after that umntu akathi hayibo ipetrol kwathini kwathini. So I mean I don't take that for granted, and thank you so much bethuna. Andiyazi uba ndingathini, but nje ndigcwele umbulelo, and ndisithi I'm gonna be creating more content. Ngenxa yenu ndiyahlala, I'm creating more content. Yes, it's the last video for the year, and ke andizuyeka ukusebenza and improve, man. And eneneni ke there's a lot of room for improvement. Nam ndibonile that ndi need to improve kwizinto ezininzi, ndi need to cool apha napha, and andingomntu ozingxamelayo ke. I take my time ezintweni, and even ngoku ndizithatha ixesha lam ndifunde phaa ndilungise apho ndinolungisa khona. Thank you so much, bethunana. Thank you so much. Bendingubani namna uba ndingama ndimane ndisend link ndithi bethunana khandijongeni, you know. And you guys, you've been amazing eneneni. And thank you to my guests, bethunana. Thank you to my guests for allowing yourselves nize, sharing part of you, because you know where's the space, we cannot lie. Sizama ngako konke sishare oko sinako sikuthatha enhlizweni yethu. Ndiyabulela kakhulu bethunana. Oh, ndingangammentioni njani, I've done a collab this year with Magesh, and thanks to her, you know what, she is that lady, ne? That she's, you know, saqhagana kwinto yoba zi-friends mna naye, we have become sisters. So she's been that lady ondibambisandla athi let's go on. If ndiyamfowunela ndithi hayi mani Magesh, ke senze ividiyo ethile mani, randoms with Magesh, you know that. And thanks to her man ngoku soloko endibambe ngesandla sithi masiye, you can do this. And whenever esiva ene topic athi le ibifanelwe yi-channel yakho, like she's that person. So ndimenshona because undibambile ngesandla. Kukho amaxesha ndithi I don't think this is for me man, athi ngoba kuba nomnye umntu onoyenza if ever awuyenzi wena. You thanks a lot to Young Wise man, yeyi bezijoyina in zibe phana. Thanks a lot to abantu abaninzi, oomama bam abaye babakhona kwi-channel nabo bandisapotileyo. And bebe baninzi ke abantu ebendirhalela into yobana baze kule channel, but ke you know what, ixesha lisekhona, even next year bekuba busy. And I believe into yobana whoever endiye ndaba naye kulo nyaka ngulo mntu bekufanele into yobana ukhona bethunana, you know. And it's beautiful into kaYouTube because we get to meet abantu ngabantu, and sihlaleni sithetheni because that's my passion, ukuhlala phantsi sixoxe ngezinto, find solutions if zikhona. If azikho i-solutions then we create a conversation. You say, I have learned a lot kule journey yam yoba even kule nto of just having YouTube channel. Zininzi challenges, zininzi izinto ofuna uvala indlebe, bayathetha abantu into abazithethayo. And I mean ngumsebenzi wabo abantu uba mabathethe, it doesn't mean that ihoye yonke loo nto. Bakhona ke abantu abaye bacebise constructively, we take those, but zikhona izinto that I've learned into yobana vala indlebe man, you understand, so that ungaphazamiseki endleleni yakho. I have also learned into yobana ke you are kind of exposing yourself ke a bit having a channel, because uthetha ngawe and uthetha izinto ke ezinxamene nawe. And I'm not big on social media, but then ke you get abantu bangene into space, ubabizile abantu espacini sakho, and sometimes kabanye abantu espacini sakho bawubona uba bastricta kanjani na, you know. But ke we just have to be kind, you know, and uba wesinike okwakunyameka abantu bakhe, you know. Abantu bakhe wena bayakwazi ukuthina, but ke sizawuthini bethunani. So we just have to sibe ngabo bantu ke umoya esinceda, you know. And just love abantu bakabawo bethunani, abantu bafuna nje ukuthandwa, bafuna unyamekelwa, bafuna uunderstandwa. So ndiyifundile kakhulu ke kulo nyaka loo nto leyo bethunana. And For unyakozayo man, just watch the space. Zobona siyasebenza kodwa, watch the space, watch the space. Thank you so much to my friends, thank you so much to my family. Enkosi kakhulu. Oh, ndingalibala njani uba ubititsha bethunana utata endikhonza phantsi kwakhe. Hlabi namhle, ndingamlibala njani bethunana uzizi. Uzizi is very supportive and yonke into athi ukhanya uyayifuna. Uthi make sure into uyayifumana. I mean, equipment for usebenza udlamini uyandikhangelela aze nayo athi khanye ngakunceda le nto lena. So ndinalo myeni unjalo ke bethunana undisapotayo kwizinto zonke. And even though amanye amaphupha wethu ubona uba these dreams are really crazy, but uyasapota udlamini, uyayazi into endiyithandayo. And I mean, ndiyambulela kakhulu. One of ezinye izinto nje that I wanted to say yinto yobana fear will cripple you. Yay! Fear will really cripple you. So in whatever that you want to do, unyaka uphelile ngoku abantu bayacwangcisa mhlambe for unyaka ozayo. Jonga, don't let fear stand in your way, because ukoyika kuyingozi man, because ukoyika kuzisa ifeila immediately when uthi xa uzoqala into ube nexhala woyike yoyishawute ishawute loo nto leyo. And enenenubawo has not given us a spirit of fear, you know. So amaxesha amanintsi izinto asizenzi because siyoyika fear of the unknown, woyika uba abantu bazawuthini. Ifear will even cripple you nge-background yakho, ubungubani wena, kwathi kwathi kokwenu, kwathi kwathi. Fear will cripple you about past yakho and ungazenzi izinto, you know. Ndihlalwa yiloo nto into yobana izinto ezininzi asizenzi not because we can't do them, but because siyoyika. And ukoyika kwethu ke koku kusivalelayo. Ifiye lelona dimoni likhulu lifuna ukukrashwa, you know. As masimvala lo nyaka, it is very important that usuke ekoyikeni noba ngumntu noba yintoni. The only person esimele ukuthi size simoyike ngulowo sidalileyo Elohim, kuye yedwa umntu esifanele ukumoyika, yabona. So anything else mntasekhaya ingakulingi ukubambe. Ifear, no. So that's the only thing endifuna ukuyitsho into yobana as uba unyaka uzawuza uzoqala izinto zakho u-2020, please don't let fear stand in your way. Don't let fear stand in your way, because you have a lot of potential, but ukoyika will then bring you down. You will have low self-esteem ngenxa into yobana uyoyika. And ifear iyafuna usilensa ngeyona ndlela. So ndithi kuwe ke qhawekazi, thatha amandla akho man, uphakame uhambe, uyabona. Inkosi kakhulu ke bethunana for taking your time uhlale nam bethunana ubukele. Thank you so much ngedatha zenu bethunana. Thank you so much. I know idatha ayikho lula, ayikho cheap, but thank you so much for taking ixesha lakho man, ubukele and comment. Siyabuya kunyakozayo imosi, sawubuya sirayithi sifresh bethunana. Siyothatha ixesha sonke bethuna ke siphumle. Andingomntu walesizini ke mna, kandingomntu walesizini, but I take eli xesha nje into yoba ndikhulule umoya wam, ndibe ngumntu opholileyo, siphumle, because kaloku unyaka ozayo siyayazi into yobona usilindile, you know, ii-plans iintoni iintoni. But ke masimbulele ubawo ngoba esithwele bethunana. Bye bye.